abana bavukanye ubumuga bwo kutabona na abana nk'abandi kukaba nkako abo bana barashoboye nkuko vyemezwa n'umufasoni Silvia Uwiragiye arongoye ikigo Fondation Uwiragiye gifasha abana bagendana ubumuga bwo kutabona bariga baranakora ibintu bitandukanye nk'abandi nkuko umufasoni abandanya bivuga asigura ko nawe akibatora atarazi ko bogera ku rugero bageze ko
turishima gose kuko je nkibatora nanje sinanze yuko bashobora kugera no muri sizieme nanje nagize umunezero mwinshi ndavuga ati Imana urakoze ubona umwana agera nevyeme agatora ikibazo cyo mu 9 akaja premier deuxième troisième agaheza kaja muri kaminuza ni ikintu kinezeza umubyeyi na cyane cyane kuri je n'umubyeyi amubyaye rero ubu turishima gose yuko no muri kaminuza baba bambere hariho uwo wapashije ikibazo egize amanota 98 kwijana muri kaminuza numva ko ari amanota menshi kandi suzovuga ngo yatrishije kubera naho yo trisha ntabona numva baramubaza akishura yego tubigisha byose ibyo igihugu cigisha natwe nibyo twigisha yego nituvangura mugabo abo bana batabona bafise urumva kutabona baca bagira amatara menshi arabusanga bazi kuririmba cyane kujisha cyane abo bose turabafasha uko umwana wese yevoriwa mu kintu ciwe cyose
bamwe muri abo bana bagendana ubumuga bwo kutabona bati natwe turashoboye nk'abandi
yega mu mwaka w'12 mu gisata cingo n'imibare baramfasha neza kandi ndiga neza gusoma ndasoma kwiga ndiga kwandika ndandika ama examen ndakora zose ndakora binyorohe
ku mazina yitwa Tiansene nahazo hanyuma naje ngaha 2019 mu mera ni kwa mwaka w'11 ko natanguriye septembre ngaha ni ukuvuga twese rero twebwe ababa bagendana mu mbuga n'abatabugendana iyo turi hamwe tubashobora gukora ikintu kandi kaba ikintu kizima niyo mpamvu nagomba kubwira uwo muntu wese agendana ubumuga mpere kugendana ubumuga yumve ko ari umuntu nk'abandi kandi yumve ko ashoboye yumve kuko uko ameze uko ari hari abandi bashoboye abaye hamwe n'abandi ashobora gukora ibintu bizima nk'uko abandi babikora abantu bagendana ubumuga n'ababakengera bamenye ko natwe turi abantu uno munsi cyane dushobora guteza imbere igihugu cyacu bivanye n'uko batubaye hafi tukagirana collaboration entre yacu nabo hanyuma tugakora ikintu kizima bigatuma iteka kwagenda mu mugari rikomeza kuduga mbere yo guca no kwigihugu cyacu
umuyobozi w'ishure avuga ko abo bana ari abana nk'abandi mbere ubu bakaba bigana n'abandi bana babona kuko ngo baca bafashanya uwo muyobozi w'ishure avuga ko ivyo babishika ko kuko bafise abigisha banonosoye inyandiko bita Bray ikoreshwa n'abana bagendana ubumuga bwo kutabona
abana bagendana ubumuga bwo kutabona n'abana nk'abandi tretse ko baba bafise ubumuga bwo kutabona gusa mu bisanzwe n'abana nk'abandi hanyuma rero umugambi twihaye ubu nuko abo bana bafise ubumuga bwo kutabona bigana n'abandi babona bisanzwe ibyo birafasha kugira ngo babone neza yuko ari abana nk'abandi hanyuma kandi iyo bari kumwe n'abandi bana babona bisanzwe barabafasha barafashanya hanyuma aha twatanguye iri shuri ryatanguye mu 2018 ubu turishima yuko intambwe tugeze ko ni nziza abanyeshuri dufise baraciye ubwenge mbere bibonekera no mu mwimbo w'ibibazo bya leta aho tutaja munsi y'ibice 70% by'abanyeshuri bamenye mwe n'ibyo bibazo
Naho biruko uwo muyobozi w'ishure avuga ko bafise ingorane zikena ry'amazi n'umuyaga nkuba muri ico kigo.
Intambamye ntizobura ariko novuga nk'intambavye nka zibiri zonyene gusa. Aha novuga ubwa mbere ikicanye n'umuyaga nkuba udakwiye. Aha dukoresha umuyaga nkuba uvuye ku mishwarara y'izuba. Aha turabye rero ibikogwa tuba dukeneyemo umuyaga nkuba mu bisanzwe bisaba umuyaga nkuba mwinshi cyane cyane ama mashini dukoresha ngaha yo gukora ibitabo n'ibindi hanyuma uwo muyaga nkuba upfuye ku mishwara y'izuba ntukwiye hariho inirinyo ya regidezo ica imbere yacu ariko nta muyaga nkuba wayo dufise tusaba rero yuko ko twamaze kubisaba tukandika makete mugabo atararonka inyishu itomoye nziza twasaba yuko ababijejwe bo dufasha kugira ngo umuyaga nkuba wa regidezo ushobora kudushikira icyo kindi nariko ndavuga ni ikijanye n'amazi aha dukoresha amazi ba apfuye muri system bita dofora nayo nti ntadukwiye neza cyane nkuko twabyipfuza aho byose tukasaba tuti hamwe leta yobona yuko ishizemo kubekwa kugira ngo dushobore kuronka uwo muyaga nkuba nayo mazi ubuzima bw'abanyeshuri babangaha bagenda neza
imyaka 6 irarumanye ikigo Fondation Uwiragiye kibayeho ico kigo kiri muri commune Kabezi intara ya Bujumbura nko ku birometero 4 uvuye mu gisagara cha Bujumbura basaba uwo wese abishoboye kubafata mu mugongo kuko ngo gukurikirana abana bagendana ubumuga bwo kutabona ari gikogwa kitoroshe bipfuza rero ko mu myaka iri imbere ico kigo kizoba kiri mu ntara zitandukanye z'igihugu